njira imene ba chingerezi ima churidwa kapenda kuti ima dzimiga ndima wacho kuti off-grid electrification. Njira itu nditu ima tandiza kuti atu atekupeza mpanzu zome sizicho vira kumagetzi amene nditu tukwanziwawa a Eskom. Fuso mkumati kodi njira imenei yome abuichula kapenda kudzimiga kuti off-grid ima enda branch. Fuso ngati limeneli ndirofuna kuti inu mukalepo mwepo muve mprogram imenei ya pamsasa. Ndiku landireni ine ndi Kingsley Mtira. Programu hii ikukufikani ndi mgrizano wa mabungwe omesia boma muno Malawi kudzera mchito ya Sustainable Energy for All SE4O ndi thandizo la chuma lochokera ku HEVOS. Mchito ya SE4O inakhazikitsidwa ndi bungwe la United Nations povomereza kukula kwa mavuto a mphamvu zosiyanasiyana zokhudza chitukuko pa umoyo, maphunziro, chuma, chilengedwe angakhalenso tu kusintha kwa nyengo pakati pa ovutika. SE4O kufuna kukwaniritsa masomphenya atatu omwetu ndikuonetsetsa kuti anthu onse ali ndi mwayi opeza mphamvu za makono, kuonjezera mphamvu za makono yali nazo komanso tu kugwiritsa ntchito mphamvu za makonozo muyenerera pofika mu chaka cha 2030. Mayiko okwana 100 kuphatikizapo dziko la Malawi anasainira za ntchitoyi motsogozedwa ndi UNDP komanso nthambi yoona za mphamvu munthu na wazachilengedwe mphamvu ndi migodi. Dziko la Malawi pakadali pano likukonza ndondomeko zogwirira ntchitoyi. Mabungwe woyima pawokha komanso anthu akupemphedwa kutenga nawo mbali podziwitsa ndi kufikira anthu osiyanasiyana powaphunzitsa kugawana nawo pangiri ndi luso pa ntchitoyi. Kodi nanga inu mutengapo mbali iti?
Pomwalingalingapo amaraveda ponda pondapo.
Ndiyetu program imene ya pamsasa sikuti ingo kala program chabe iyayi ikhale program imene ndithu idzifunsa mafunso kumapeto kwa program iliyonse sabata ndi sabata. Ndipo programuyi idzikhala ikupereka mphoto kwa imwe ndithu kapena omwe adziyankha mayankho athu molondola malinga ndi zimene takhala tikufotokoza sabata imeneyo komanso malinga ndi funso limene tifunse kapena kuti tafunsa. Kuchita kwake kudzikhala motere tikafunsa funso imene choyenera kuchita ndi kutumiza yankho lanu polemba chilembo chimene chikuyimirira yankho lanu pa uthenga wa foni ya manja. Ndipo uthenga wanu kapena yankho lanu mutumize ku nambala izi 0997 535 619 kapena 0882 847 542. Nambalazi tibwerezanso 0997 535 619 kapena 0882 847 542. Ziwani kuti amene azachite bwino mafunso onse azakhale ndi mwayi opeza mphoto monga nyali za mphamvu ya dzuwa, ma t-shirt ndi zina zambiri. Ndipo mayina a anthu opambana adzawulusidwa mu programu yathu ya namba 15. Yesesani kukhala pomwepo sabata ndi sabata kuti mukhale ndi mayankho a mafunso onse. Sadamwe zambiri tatieni tiwe kuti kodi programu ya sabata yata muna alizotani
tilindi njira zoyenerera zomwe tikutsatira kukafikira ma customers athu.
We recently initiated a big project across up to 10 districts up to 2018 which will be integrating the improved Kupsto Chitetezo and Mbaula into the social cash transfer program.
Umene utayambe posachedwa apa umene utidzera kuti chigawo china chiti chowosika Malawi muno azika akumunzi kukhala ndi malo amene azitidzerapo ya Energy Unlimited ndikutha kupankugula zipangizo zathu na mtengo wabwino umenewu.
Bambo Magetsi komanso Mai Makala alipo mpano iwo wapa nkhani imene ya off grid electrification akudziwa po chiyani.
Maine. Ndipanga bwanji. Sha. Kumana mene wapunzira. Kumangu kalira nkawa zuka zuka. Simbu zwa ndipanga bwanji. Blackout yonchu. Sha. Ulepela bugani zo kutika ningatani kaya. Kutana mene wa sugula lako likailo wala.
Achimwene. Simu kunduona kodi.
Nduona kumankawa mwene. Achimwe nkawa mwene.
Kudanda ula kwa kumene kufuto ndichani.
Mwene simu kuona. Ma blackout amene wa magesi. Kupanda kwa magesi. Kuzima kwa magesi. Ana sukulu ikuika nika atwa.
Ana mpakana kanike sukulu. Jifuka cha blackout.
Nika ndipa nga bwanji.
Inu simu guzua so kutikunja kunoguli antu. Amene akuma kani mababu. Mababu osafuna ntambu ya magesi.
Allah.
Yetu.
Zinga cheke zimenezo.
Madojo osafuna ntambu ya magesi. Mizi mutu antu hakugiri sanchito zimenezo.
Zikuchitika zimenezo.
Ndipo sabu yanga nina ntambu ya magesi. Kuti kudera kukari magesi. Inusimu namve zimenezo.
Ata.
Amene wandi tu bambo magetsi kwa maso Mai Makala. Fusolanga nloti kodi maganizo au ndiano alufana na sindi kudziwa. Ineso nakala jete ndi mwono nagwilwa jenga. Dati ya ndiende nso pangono ndiwone kuti kodi umvela atu tinga tandizane na obanji pankani mene ya off-grid electrification. Ndi mwono nakala jete ndati kodi nikakumane ndindani. Ndani tafanga kafufufu wanga na ndati inetu ndi kumane ndi Clement Mame. Amene watu ndi a field facilitator kubungeri jara Renema. Iwo wa uyamba ndi kufotokoza kuti kodi off-grid electrification ndi chiyani.
Chichewa cha off-grid electrification tutanthauza kuti kumalo kumwe kulibe magetsi Eskom kapena magetsi hawa anthambo. Ya nchiri mene itaikila madira ambili nditu. Choya ambilira ningenye kuti tili ndi ma energy kiosks. Energy kioski di maro amene anthu amapeka pesa mwayi uchita zinthu zokhudzana ndi magetsi koma magetsi ake amphamvu ya dzuwa kuchaja mafoni kaya kuchaja ma battery kaya kuonera video ndi zina zotero ngakhale kumetes. Ma energy kiosks malawi muno tili nawo awiri, ina ili kwa Vumbwe ku Thyolo komanso ina ili ku Dzenje boma la Phalombe. Kumaso tatsegula ma smart energy hubs amene ali maboma a Thyolo komanso Mangochi Nkatape. Ano amene waso ndi malo amodzi amene akhama kapisa ku zochitika sosiyana siyana zodalira magetsi koma magetsi ake amphamvu ya dzuwa. Izi zikuchitika ncholinga choti anthu akumodzi amene alibe kuthekera kukhala nazo zinthu ngati zimene zikana kukhala ndi mwayi opeza magetsi pafupi iwoso akhale nawo mwayi umenewu ndichifukwa chake timapita kukachita zinthu zimene zikumidzi
chabwino ndiye ndisanalowe kumudzi kumenewu kuti ndimve kuti anthu mukafika nkhani imene amayendera moti mungaonjeze kuchuma chikapo mitundu ndikadzisa kulandisa iwire.
Yeah,
ndi mwina palitsu mitundu ina yomwe ili ngati ya ma off-grid electrification yomwe iliko mwina ngakhale kuti simugwira ntchito koma iliko
iliko ndithu ilipo pali timati windmill kapena turbine amene waso ndi malo amene amakhoza kupanga mphamvu ya magetsi pogwiritsa ntchito mbwe mphamphepo ndipo magetsi amenewa amapanga ntchito ina iliyonse imene magetsi a Eskom tikwadziwa kwathu kuno ku Malawi amachita amenewo ndi mitundu ina ya mphamvu za mbwezera tingafotokozi pakali pano
chabwino ndiye mukapita mmadera nkhani zimenezi anthu amazilandira motani.
Kunena chilungamo nkhani zimenezi anthu amazilandira koposa chifukwa chimakhala ti chinali chinthu chimene samachiyembekezera kuti chingadzapezeke pa moyo wawo. Tikanena za magetsi, magetsi ndofunika kwa munthu wina aliyense. difanya uri ndofunika kwa mtu wina aliyense iwa nkaminali kumuzi amene alibe ngakale kuganizira kuti ayesuko mazafika hapo akamva zoti magetsa kubwera kwao amakhala okondwera kwambiri ndeti kafika kumuzi kuje ndikwaforokozera za maganizo amenewa oyambitsa mphamvu za bwezera kana magetsi azachirengedwe amakhala okuchilandira chipindi posangalala kwa posa
ndithu muti nthawi momwe agwira ntchito maderamo palibe vuto lilo simakamaka kumbali yokhayi
ya kumbali imeneyi of course mavuto samalephera mavuto alipo chifukwa kuti kumakhala koyambirira anthu kuchimva anthu ambiri sakudzozoti kodi mphamvu yambwenzera ndi chani sakudzozoti kodi ngati mwachisazo tipeleke ngati sola kodi sola tingaisa mare bwanji tingaigulitse ntchito bwanji nanga ndi zinthu ziti zimene sola ingagulitsidwe ntchito ndiye zinthu ngati zimene zija zimafuna maphunziro apale kuti mwauze anthu amvetsetse kuti kuti mati tikafika timafika kwa mfumu timapanga misonkhano ndi anthu onse mmudzi kuphatikizapo a mfumu koma ngakhale pa msonkhano kusi anthu onse amene amabwera ena amabvisa kuti sana abwere ndi anthu amene sana abwere kuti amvetsetse ubwino wakugulitsa ntchito sola umwino wakugwiritsa ntchito zinthu zachilengedwe mosamala ndi chani vuto limene timakumana nalo ndikuti anthu be zimatengera nthawi kuti amvetsetse umwino wakugwiritsa ntchito zinthu ngati zimenezi
kumbali ya makopiri sikala kuti
ya kumbali ya kugwiritsa ntchito mphamvu za mbwezera kunena chikungamo ndizochipa zomuyenera munthu wakumodzi ndipo ndichifukwa chake amazilandira kwa ndi moyo ndi mphamvu chifukwa amatenga timati tikatenga kuti munthu kuchoka kumudzi akuyenda ena 15 kilometers kuti akachaje phone 10 kilometers kuti akachaje phone kumene kuchoswa kukalipira ndrama yochuluka koma pamene magetsa jafika kwa walibe nthawi yoti ayende mtunda wautali ngati umene umaulongera ndrama ka transport njinga kana kuenda pansi ndi nthawi yawo tsopano kuchaja kumudzi kongo komaso tikaonesese zimakhala zochipa kuposera zimene amagwiritsa ntchito poyamba ndichifukwa yake zimatinga chikoka kwambiri kwa anthu akumudzi kugwira ndira chituko kungati chimenechi
kufotokoza kumeneko kwa a Clement Money nditakhala chete ndati kodi kuchokera kwa Clement winanso amenanga ndiwunikire zambiri za njira imene ya off-grid electrification ndiyani ndenawonso ndithu akunzi yanga adakhala pansi aliya i Kingsley takangumaneso ndi Drew Coblan amene itu ndithu ndikadaulo pa nkhani ija ya zaka fukufuku amene ntchito yake ndiwonetsetsa kuti anthu amene ali kumidzi ali ndi mwayi wopeza magetsi ndipo mkuyamba kwawo akufotokoza zina mwa njira zosiyana siyana za magetsi zimene ndithu anthu amagwiritsa ntchito yotchedwa off-grid electrification
ndi njira imodzi imene dziko la Malawi ndi maiko ena amagwiritsa ntchito pogawa magetsi kwa anthu akumudzi mwina ndiyambe ndikuyankhulapo za njira zosiyana siyana zimene zilipo pogawa magetsi pabanja titha kukambapo za sola imene anthu amatha kuunikira njira ina ndikuunikira ndi kuchaja mafoni komanso ina ndikuunikira kuchaja mafoni ndi kugwiritsira ntchito pakatundu wina ofuna magetsi pali njira zina zogawa mphamvu ya magesi zimene zimakhala ndi mphamvu zokwanira ndipo zimayendesedwa mmagulu chitsanzo ndi energy kiosks anthu amabweretsa nyali zawo mabatire zimene zikachaja anthu amatenga kukagwiritsa ntchito poonikira kuchaja mafoni ndi ntchito zina pa nyumba komanso pali njira ina yayikulu imene pamakhala malo opanga magetsi ndi kugawa kumudzi kudzera mthambo ndi mini greater pali njira zosiyana siyana zogawira magetsi madera osiyana siyana zimene ngati makampani boma komanso anthu a bizinesi amatha kugwiritsa ntchito ngati njira zina zogawira magetsi kukambapo za sola ndi njira inanso yosangalatsa komanso yopasa chidwi pogawira magetsi chifukwa imaonjezera mayi kwa anthu kukhala ndi magetsi mu njira zosiyana siyana komanso kadaulo kwa anthu amene akuchita malonda ogulitsa sola izi zikuchitika mu mgwirizano wa anthu ochita malonda komanso ubale kumene ya malonda ali nawo potenga sola kuzipereka kwa bizinesi yakumidzi mwa njira imodzi ndi imene a Solar Money akupanga pogwiritsa ntchito mgwirizano wa aphunzitsi pogawa nyali komanso sola zimene zakhala zopambana kwambiri izi zapereka mwayi kwa aphunzitsi komanso ophunzira kukhala ndi nyali za sola mosavuta komanso kulimbikitsidwa ndi aphunzitsi
Pone tetsa kuti anthu kumulanje ali ndi magetsi a Drew Cobran anatengavo gawo poyambitsa mulanje Mountain Electricity Generating Agency Mega. Kodi idayamba bwanji ndipo imagwira ntchito motani?
Mulanje Electricity Generating Agency ndi njira imodzi imene ili yoyamba kukhazikitsidwa kupanga ndi kugawa magetsi yoti siyaboma muno Malawi ndipo inalandira chiphaso chopanga ndi kugawa magetsi kuchokera ku Mera. Iyi ndi kampani mwaimodzi ya zigawo ngati Min Greater ndipo ikupanga magetsi pogwiritsa ntchito zipangizo zomwe zimayendesedwa ndi madzi. Tikumatenga madzi kuchokera mu mtsinje wa Luchenya ndi kuwakhotetsa mukanjira kukafika pomwe pali zipangizo zathu ndi kuzunguza generator ndipo madzi amabwerera mu mtsinje. Tikupanga magetsi okwana 60 kilovolts umene uli mulingo okwanira ndipo tikugawa magetsi amenewa mudzi wa Bondo umene uli wotchuka ndi ulimi wa mapeyala, mango kumaso nthochi. Magetsi amenewa amapangidwa pogwiritsa ntchito ndondomeko yomwe tinakhazikitsa ndipo tili ndi anthu okwana 240 amene tinawalumikizira magetsi amenewa, kuonjezerapo tinalumikizanso kuchipatala angakhalenso ku sukulu. Anthuwa amagula magetsi kuchokera kwa anthu amene anakhazikitsidwa kuti azigulitsa ndipo amakayika magetsiwa mu mamita awo. Ndalama zomwe timapanga zimagwira ntchito yoyendera ntchito pokonza mavuto ena ndi ena komanso kulipirwa kugwira ntchito. Pakadali pano ntchito iyi imadalira chithandizo kuchokera ku boma la Scotland ndi bungwe la Global Environment Facility. Mwachidule timagwiritsa ntchito ndalama zothandizidwa kukweza ntchitoyi ndipo ndalama zomwe timapeza pogulitsa magesi zimathandizira kagwiridwe ka ntchito yathu.
Ngati imodzi mwa njira zothandiza anthu kuti apeze mphamvu, Kenneth Ntago amene ndithu ndi mmodzi mwa akonzi anga mprogrameri ya pamsasa anapita ndithu kwa vumbwe mboma lijadu la Cholo. Kulowera uko kuchigumula kumapita kutsogolo uko aliya inanenso kafufuze kumeneko ndati iya Kenneth pita kumeneko ndithu anakaziwonera yekha mmene anthu akudzithandizira kamene angazithandizire okha. Kumeneko kuli energy kiosk ndipo kumeneko anakakumana ndi akondi a best Tone Chitambuli.
Energy kiosk imene hii magwira ntchito zingapo choyambirira tikakambaza energy tikuthandauza mphamvu ya magesi imene tikuchokera kudzuwa. Energy kiosk imene timabwereketsa mabattery amene timacharge pompano amene mabeneficiary athu amabwera nkutenga ndikuwagwiritsa ntchito kukagwiritsa ntchito ngati kuunikira kumaso kucharge mafoni. Komanso tili ndi zipangizo zina zimene zimakhana kuti ndi zazikulu zikulu zimene amatenga kukagwiritsa ntchito zazikulu zikulu ngati kuonera ma screen ma TV komanso angakhale ma radio kunyumba kwa komanso kupanga ma business angonangono ngati kuchaja mafoni.
Okay, wa mwadifotokozera makamaka ntchito za energy kiosk imene ndi mafuna nditadziwa kuchokera kwa iweyo kunena kuti chidwi cha anthu mchotani pamene munayamba ntchito imene.
Chidwi cha anthu chinali chachikulu kwambiri poganizana nakuti munthu wakumodzi ni munthu amene amakhala ndi malingaliro ona kuti siku lina adzakhala kuwala ndipo atamva nkhani ona kuti kubwera magesi energy kiosk imene azitha kubwereka zinthu kaunikira anali ndi chidwi chopambana kwambiri moti anachilandira kwabwino nali makasitomanso ochuluka angakhale tini mavuto ena ndi ena.
Mwatifotokozera kuti anthu ali ndi chidwi kusangalala ndi ntchito imeneyi. Ine ndimafuna nditadziwa bwino lino kunena kuti anthu achilandira ntchito imeneyi asangala nawo ndi chani chimene energy kiosk yabweresa kwa anthu amene mukuati ndi mabeneficiaries kuyambira nthawi imene anali mundima kamene samagwisa ntchito imeneyi pano zipangizo zimene ali nazo ndi chani chimene chasinthika mmoyo wawo wa siku ndi siku.
Zambiri zimene zasinthika pomwe wa siku ndi siku mukuziwa kuti tikuenda dziko limene technology ikupita pamwamba kwambiri angakhale munthu wakumodzi ali ndi foni chachikulu chimene munthu amafuna ndikuna kuti akhale ndi communication ndi abale yake kwathu kuno anthu ambiri amakhala azibalayo kunja ku South Africa kotoona kuti nthawi imene kunalibe energy kiosk imene kunali kovuta kwambiri kuti athe kulumikiza ndi abale yawo kugwiritsa ntchito foni chifukwa amacharge foni yawo koma badakalipa akuta kuchaja foni yawo atakhala ku nyumba akutha kupanga zambiri ndipo ka usiku moto wa zimba akutha kuika pa charge anga kale usiku ndikankhulanda bala akunja nde chachikulu chimene cha sintha mocho yambiriye ndiona kuti akutha kuchaja phone yao popanda vuto nali yonse komanso anthu amene wakuti muone kuyambiriye nkuna kuti anthu amene wa makhauna kuti anali mundima amagwirisa ntchito parafini koma pada kalipano asiya kugwirisa ntchito parafini akugwirisa ntchito nyali agwirisa ntchito mabattery amenewa amene ali amene ali tingane kuti muchizungu environmental friendly amene sangathe kuononga ngakhale moyo wawo ngakhale kuthanzirawo komanso kuna kuti palibe vuto nali yonse limene amakumana nawo komanso kwala kwake kumakhala kupambana kuposa mwina ndi kandro komanso parafini
Amene undi abesto ni chitambuli kufotokoza zambiri ndithu mprogramene yapa msasa imene tu imafotokoza so zambiri kapena kuunikira zambiri zampanvu kapena kuti energy pa chingerezi funsolanga kwa inu ndirakuti kodi inu anzanga konse kumene muliko dziko lilo la Malawi kwanuko mukuchita bonji pankhani ya mpanvu kapena kuti energy timfeke kuchokera kwa Bambo Magetsi komanso Mai Makala Zirijonjo
Ndugu za nidu
Mai Makala Apo ndiye ndambesa
Mambo Magesi Musama konde magesi Muka kule mababu Amene ndugune na nima tochiwo Musika chajisa Ana ziwerenga
Apo ndiye sitijedu asa Nika ngochoka panu Nikupira kustolo Nika kule magesi Amene wa Mababu amene wa Kuti choringa chukuti Ana wazika chajisa Asafuti keso
Basi Angani zimene zo
Nipo hapa ukundi jedu Esa Mai Makala Mai Makala Imetapita
Tuonana Zikomo
Tiai inenda tokoza kwambiri Bambo Magetsi komanso Mai Makala pakuti fotokozera zina mazimene ndithu maphunzirapo mprogramu ineyi ya mamsasa kodi mprogramu iyi sabata ya mawa mudzakhale zotani
tichize ngati Magetsi unikira Pari magetena, mababu ena, amina lione na kuti, kufuna kuti nyumba atu iwale jonji. Ate jela mpavu muna zojuruga. Amene pari magetena, amina lione na kuti, atakuti pata kuwala kumwe kutu kufuna ifeo, kuma agrita nchilo mpavu zojeo.
The only criteria that has been really adopted as a hard figure is the efficiency, the thermal efficiency, of at least 20% so that you do not promote any stoves that make the scenario worse than a 3-stone fire.
Ndiye tu program imene yaba msasa sikuti ingo kala program chabe iai ikale program imene nditu izifusa mafuso kumapeto kwa program iliose sabata ndi sabata ndipo program ui izikala ikubereka mpoto kwa ime nditu kapena omwe azia kama ya kwa atu molodola malinga ndizimene takala tukufotokoza sabata imeneyo komanso malinga ndifuso limene difunse kapena kutitafusa kuchita kwake kuzikala moteri tika Fusafuso imeyo chone la kuchita ndukutumisa la yankolanu polemba chilebo chimene chikuimili la yankolanu pa utenga wafoni ya manja. Ndipo utenga wanu kapena yankolanu mutumize kunambala izi 0997-535-619 kapena 0882-847-542 nambalazi tibirezaso 0997 735619 kapena 0882-847-542 Dziwani kuti amene azachite mwino mafuso onse azakhale ndi mwayi opeza mphoto monga nyali zamphamvu ya dzuwa ma t-shirt ndi zina zambiri ndipo maina a anthu opambana adzaulusidwa mu program yathu ya number 15 yesesani kukhala pomwepo sabata ndi sabata kuti mukhale ndi mayankho a mafuso onse Nali funso la sabata ino Kodi ndi muliko uti wanyumba kuno ku Malawi omwe uli ndi magetsi anthambo za mapolo A. Nyumba 10 mwa 100 zilizonse B. Nyumba 50 mwa 100 zilizonse C. Nyumba 75 mwa 100 zilizonse tikatelenso ndithu tinenepo yapa kuti tafika ndithu mapeto pa program yathu ya pamsasa ya sabata ino. Dziwani kuti programu iyi ikukufikani ndi mgwirizano wa mabungwe omwe siyaboma muno Malawi kudzera mu ntchito ya Sustainable Energy for All SE4O, ntchito ya SE4O nakhazikitsidwa ndi bungwe la United Nations povomereza kukula kwa mavuto amphamvu zosiyanasiyana zokhudza mbali ya chitukuko pa umoyo, mapunziro, chuma, chilengedwe, angakhale sotu kusintha kwa nyengo pakati pa ovundika. Malo wa mwanchito imene ino kumalawi, munali ndine mudzi wa programu i Kingsley Mtira. Tikumaneso ndithu sabata ya mawa nthawingati yomwe ija. Komanso rumwa padera-dera ndipereke maulemu kwa akonzi anga amene watu ndi pacharo Muntali komanso tu Kenneth Ntango.